Unozinto eKhaizer Chiefs uBruce Mvuma usezibophezele wachaza ukuthi kungane kholelwa ukuthi le season iyona lapho leli qembu laseNatchareen lizoqeda khona isomiso seminyaka eshakalulunye ngaphandle kwendebe. Yizi zithe ezindali Orlando Pirates igcina ukuphakamisa isiliva ngesonto ledlule kwi-M108. Amakhosi awakaza izwi impumelelo yesicoco kusukela ngo-2015 edla isicoco seligi ngaphansi kukaStuart Best. Okunye kwalandela kube amasizini ahlukahlukene okuthi uma kwenzeka cishe futhi empeleni ukudumaza kosuku lokugcina ngaphansi kwabaqeqeshi abehlukene ukuhlanganisa u-Ernest Middendorp, uGavin Hunt, muva nje bekuKevin Johnson, nokho njengoba sekunomqeqeshi omusha uNasruddin Nabi kanye neqembu lezobuchwepheshe elisha. Iziqhwaga zaseSoweto ziqala umkhankaso ngezimpawu eziningi ezithembisayo. Bawine ngokugculisayo imidlalo emibili yokuvula, bahlulwa kowesithathu bebhekene neMamelodi Sundowns evikela isicoco seligi. Nalapho iChiefs ibinganqoba lo mdlalo njengoba bakhahlela amashoti angu-12 ebhaleni abaphezulu kwamashoti ama-Brazilians angu-10. Ekhuluma nabezindaba ezinkundleni zeqembu eNatchareen ngolwesine, uMvuma uthe unethemba lokuthi le sizini yilapho leli qembu lizothola khona indebe. Sikhule sibuke iKhaizer Chiefs inqoba izindebe njalo ngesizini, futhi sengihlale amasizini ayishagalombili manje futhi asikazi siwine neyodwa indebe. Ngikholwa ukuthi ngendlela esiqale ngayo manje sizoqeda isomiso sezindebe. Ngikholwa ukuthi sizoshintsha, sizothola indebe eyodwa noma ezimbili kule sizini. Ngakho-ke izinto zihamba kahle futhi zizoshintsha nakanjani, kusho lo mdlalo oneminyaka engu-29. Amaglama Boys azobhekana neMarumo Gallants kobe KhosiNation Twitter Stadium eBloemfontein ngesonto.